Anginibingelele bazalwane ngokuthi ngithi uKristu uyiNkosi. Namhlanje njengoba kungumhla ka 14 September, ibandla lamasheshi kanye na wonke amahlelo amasheshi emhlabeni wonke abungaza lolu suku lwanamuhla njengoba lungusuku olubizwa ngokuthi ke umkhosi wesiphambano esingcwele. Ngalolu suku ibandla ligubha izinto ezimbili ezimbili kakhulukazi. Zikhona ezinye kodwa ke ezimbili ezigqame kakhulu. Oqala ukutholakala kwesiphambano esingcwele sika Jesu Christu sitholwa uSaint Helena, uHelena ongcwele, umama kaConstantine, umbusi wamazwe wonke ayengaphansi kwamaJuda, ayengaphansi kwamaRoma. Now ilokho kokuqala ukutholakala isiphambano esingcwele esasibethele uJesu. Okwesibili ukubusisa kwendlu yokukhonza ebizwa ngokuthi iChurch of the Holy Church of the Holy Sepulchre ngonyaka ka-337 lakhiwa uyo Constantine. Ngiyacabanga ngokuthi ke kucele umamakhe ukuthi kwakhiwa ibandla laphana okwakubethelwe khona uJesu eCalvary, on the very same spot. So ibandla ke ligubha ke lolu suku lwesiphambano esingcwele namhlanje ngenxa yalezo zinto ezimbili. Manje ngifuna ukuba sindlule lapha engifisa ukuba sikhulume ngakho ilokhu okushiwo uJesu esesiphambanweni. Ngaphambi kokufa kwakhe uJesu lapha ngokuka Luke chapter 23 verse 46 uthi uJesu, Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Uthi uLuka mayesesho lamazwi wasefa. Kuyabuya kimi ukuthi uJesu bekenza umkhuleko owenziwa amaJuda njalo ntambama uma ngabe eseyolala. Bekenza lo mkhuleko. Lo mkhuleko utholakala lapha kwihubo 31 verse 5. Lapho lithi khona ihubo, umoya wami ngubeka esandleni sakho. Umoya wami ngubeka esandleni sakho. Na kuneligama leli libalulekile efanele isichazele ukuthi uJesu kahle kahle uchazani ngalokhu. NgesiHebheru igama elihunyushwe lathi ngesiZulu ngiwubeka noma ngiyawubeka, I commit in English, lithi afkid ngesiHebheru, afkid. NgesiHebheru leli gama lisho ukuthi ngiyabeka, okuwukuthi ngesiNgisi I deposit, lisho njalo ngesiNgisi. Manje bazalwane, uma into uyibeka noma uyidepositile, kusuke kusho ukuthi usazoyithatha futhi. Uyibekile okwesikhashana, ufake deposit e-bank okwesikhashana, kukhona la usazoyidinga khona. NgesiHebheru lichaza ukunikeza okwesikhashana, futhi hayi ukunikeza nje, ukunikeza ngokuzithoba okwesikhashana umoya wakho esandleni noma ezandleni zikaNkulunkulu ngenhloso yokuthi uzophinde futhi uthathe noma uwamukele umoya wakho. Lichaza lokho ngesiHebheru. Now manje lamazwi ashiwo uJesu esiphambanweni uma siwabheka ngendlela yamaJuda kusobala kithina ukuthi uqonde ukuthi kenake noma siqonde ukuba uJesu lokho akushoyo ukuthi uchaze ukuthi noma inhloso kaJesu ukuthi ke uzophinde awamukele umoya wakhe. Wayehlose ukuba tshele labo babelalele kanye nathi manje esifundayo futhi siphinde simlalele ngokholwa. Wayehlose ukuba si-understand le ndaba yakhe yokuthi ke indaba yakhe ayiphelele esiphambanweni. Futhi ayipheleli nasekufeni, ayizokuthola ngenxa yokulenga emthini wehlazo noma umuthi wenhlanhla. Wayehlose ukuba asazise noma bazise nabo ukuthi nake usazowuthola umoya wakhe uma esevukile kwabafileyo ngosuku lwesithathu. That's what happens, really. Jesus reclaims his spirit on the third day. Engani, he deposited it kuNkulunkulu. So whatever is deposited is only temporarily saved to be reclaimed in the future. That's what happened. Yilokho esikubonayo ngosuku lwesithathu uma uJesu esevukile kwabafileyo. Having reclaimed his soul or his spirit that he deposited into the hands of the Father. Ezandleni zakho Nkosi, ngiyawubeka umoya wami. Sisho lamazwi ngo Good Friday kwiliturgy yethu yasesheshi. Siphinde futhi sithi Christ, sidumisa uKristu ngokuthi sithi ke Nkosi wawuhlenga umhlaba ngesiphambano sakho esingcwele. Siyakuthanda kakhulu Christu, siyakubonga. Nkosi wawuhlenga umhlaba ngesiphambano sakho esingcwele. Siyakuthanda kakhulu Christu, siyakubonga. Siye sisho lamazwi. Manje ke bazalwane, engifisa ukuba sikufunde mina nawe ukuba sikwazi ukubeka imimoya yethu kuNkulunkulu noma ezandleni zikaNkulunkulu mhla masilalayo noma sibhekene nokufa, kodwa futhi sikwenza lokho sikholwa futhi sinethemba lokuvuka kwabafileyo. uNkulunkulu somandla akasibusisi. Siphinde sicule futhi naleliculo elithike litholakala lapha amaculo asesheshi futhi litholakala nakuyi prayer book kuyilithethe yangu Good Friday. Sithe waze wamhle siphambano umhleli mithi yonke ngasisiqune sithelo kawufani namuthi lokumkhulu lwengakuwe olukhuni lwenhlanhla. Sicula sisho njalo futhi sidumisa isiphambano ukuthi hawu wazi wamhle siphambano, hawu kawufani neminye imithi ngoba sathola insindiso kuwe. uNkulunkulu asibusise bakwethu, sikwazi ukubheka esiphambanweni sibone ukuphila kwethu kuso. Makanibusise kuNkulunkulu emakhaya nakuzo zonke izinto enizenzayo. Ningibhekeke na ku YouTube esusimangaliso magudulela for ezinye iy'fundiso. Siyabonga.